Takula ndi aniso mprogramu ya lero ya Cruise 5. Momwe tikupitiliza kucheza ndi a Bison Gaula. A Bison Gaula ndi munthu amene anamangidwa ndi kukasiyidwa ku ndende ya Zomba. Ku Zomba Maximum Security Prison. Anakhala ku ndende kwa zaka 24. Panthawi imene anawamanga, amayenera kuti anyongedwe. Ndipo iwowa, katatu konse analephera kunyongedwa pa zifukwa zosiyana-siyana. Tikulankhula pano ndi mfulu ndipo anatuluka akutuza zambiri za moyo wawo. Uku ndi kupitiliza kwa kucheza kwathu kumene tidayamba mprogramu yathu yapitayo, choncho khani pomwepo kuti mumve zambiri. Mutatuluka ku ndende mutakhala kwa zaka 24. Kubwera kunja kuno kuona kuti zinthu zasintha. Ndimamva kuti pamakhala povutabe kuti upange adjust. Fuma khanga kuti unazorowera moyo wina. Tatuzani kuti inuyo experience yanu inali yotani.
Ndizoona zimenezo.
Mm-hmm.
Tisanafike kumeneko.
Yehe.
Ndikufotokozere ni za moyo wanga wa mundende ndili pa life sentence.
Tieni ribwelera kumeneko.
Ndili pa life sentence. Moyo wanga unasintha kusinthiratu. Ndinakumana ndi azungu amene amabweresa ma Bible schools mene muja kuyamba ine ndi azungu amene amaphunzira za ma Bible school kuphunzira za Bible kumayesedwa mayeso mpaka na kupezeka kuti ine ndakapeza mwayi okhala mbusa mundende momwemo wa Hope Baptist Church ndipo ndangochita mistake sinabwerese ma certificate yanga onse. Ndikana kumbukira zimezi ndikanabweresa kuti muone kuti ndili ndi certificate ordination certificate imene imandilola kukala likira mawa Mulungu komanso kasalini kwa akaidi ena onse mundende mpungu wawo wa akaidi ineyo zimene zizachitika kuchokera kukala kwanga kwa nthawi ya life sentence moyo wanga utasintika sikuona kuti Mulunguso ama sinta zintu kuzipanga ntundu wina ndinazwira kundende nakuzani nthawi ya kuti za Mulungu ndalibe nazo ntchito zona ndinalibe nazo ntchito
mnanena ndi
hata ndiuza kuti ngakhale akuuza tu ukaphedwa pemphera kwambiri nawo zoti Mulungu kulibe kumwamba akanakhala kwene sindikana na muda kuphedwa ndisanaphe munthu nane na mawu amene ndipaka mapanga koma nditatuluka pa life sentence ndikuyamba kumapanga mabibles ali ndi azungu ochoka ku America ena anthu akuda omwewa ndinamba kusintha pang'onopo ndikuzoti Mulungu alipo ndiponso ndikupusa kwambiri kunena kuti Mulungu kulibe chifukwa chiona zina ndi zina zimene zimasinthika pa moyo wanga ndino kundende ku maximum kuli akaidi ya Michael siyana-siyana chifukwa choti ine ndima Burundi ndimayankhula nawo French pafupi komanso ineyo ngati ndinali nyapala wankulu ku maximum amene ajamasiya m'manja mwaine kuti mwina zovuta za wadwala chani ineyo ndiziyendetsa zimezozo chifukwa iwo zimakanika English kuti akambe ngakhale chichewa ndili makhala bridge yanthu amene aja ndipo napezeka kuti ena Malawi anayamba kuchita chidwi kuti aiwe French uzitiphunzitsa ndi namba kuwaphunzitsa moti a prison samasangala nazo andigonesa ku room imene timati ku segregation cell iwe anakuza ndani unatenga kuti malamoto uziphunzitsa zimezo ufuna utani anthu amene ndi ankhondo kwako kunditsekera muja ndi tinali ndi nzanga wa ku Nkwamba ndikaidi amaphunzitsa Portuguese mwakubanso naye tinali ndi Sidney Kuwali wa ku Zambia amaphunzitsa English mwakubanso naye ndi tina zakhala pansi kukambirana nditatuluka mu segregation cell muja kuti akuluakulu mukuona bwanji titalemba ma objectives athu kuwapasa prison authority kuti atimvetse bwinobwino kuti akaidi awawa tiziapasa bize ndi kuwaphunzitsaku malomoto azigenza kulandana zakudya prison escape zinthu zimezi titati tiyauze tilembe ma objectives athu ndi tinalemba mu chaka cha 2000 tinalemba kuwapempha kuti atithandize kuti ife titsegule akaidi azikhala chidwi ndi zimene tikupangazo anati yanga 2002 tinayamba 2003 pa February atati basa go ahead zofunika kwambiri ndiye tinayo mbano akaidia cha kuasonkanisa ena amene samafuna ndio amene amafuna kumene tinapempa prison ukati pezera tima off kati ku print time tima hapa samena ja kumale mbapo mwamwa ya prison fellowship akubaraka anafika kumene kuja kuona zimetu kupanga kuti ah izi ndi zimetu kuzifuna anapita kutenga ma blackboard makope zina ndi zina yayambika po school sopano primary mene
yes
tayamba mene jayo wanapezeka kuti ena oyendera atazaona nane watu kutunizeni kwa demo alufandika demo amene anali kuzomba kwa alufandika kuti demo azio kuti mukupanga chani kati muno demo anabwera mwe waka alufandika french amaizi wasukwa mbili
yes yes
anasangala nane kwa mbili akuti apapa inuyo tuchine register school hii tikuitenga anaitenga di school ya alufandika tinaona lore kubweresa mabuku makope chani meno jama blackboard nzungu amene nena amendera mundende mu Dennis Father Dennis wa Catholic
yes
akuti ndi kumanga school mundende mu ndipatseni mwai aprison kuti mangani anamanga school primary ndi secondary yomwe mene mu secondary taiya mbaso mene mu secondary ya ya
kuna jijirika ari kundende
secondary yayambika mene tinangu amba school mene yo panali somwa inawa mipingo anamangisa uyu Father Dennis
yeah.
anamangisa school ndi church yomwe mkati ya Catholic koma iye ananena kuti church musairembe kuti Catholic
ndi church
mpingo wina uli wonse uzipe mpera mene ndi amozeri munaonso anamangazi kuti zonse zili mkati mwa zomba central prison muli zikiti okongola uja mkati mwa central prison wakaidi muli church yokongola ndikunena icha muli school ndiyeno anamanga library oti ni mabuku over 3000 cha kuti mwina ndachula sofiga yochepa
Anchingerezi.
Ntunduru yose primary, secondary. Novere ya ntunduru na uliose.
Ima pezika mene.
Kuzomba. Kuli library. China chiri chose kuzomba central prison. Cha sentikiratu. Ndenga guza ni kuti. Ndika na bwena ni mapepa langa. Ndika na chitabu ni. Fandika na kuone sani. Ananga amenda prison school. Amenda ya chitabu ni. Panopa. Ndiri ndi. Ana amenda prison French.
Opposite
sign. Amen and opposite sa French. Didn't you check your opposite sa Pachewa? Didn't you know opposite sa Kunzuzu? We know Kunso Machinga. Anna men a French in that opposite sign. We know Kuchilego. Even you, Dimbiri men and Dima Sangara Nayo Muyongoda. Couldn't you have Fanta with Jai? Dimofono Zipage. Is the
Nakanga?
Do you know Muntai men and Muyanga? Una sangalala sopano ndi nthawi imene kuti ndili pa life sentence ndi namba kupanga so zinthu zina zimene so zimapindulira dziko zimene zikupindulira dziko ngakhale pakale pa
zona
ndili pa life sentence paja sono muna ndifusa fusulone la kuti mwatulukako ine panali pa 14 February ana nditana ku reception ya prison pa 20 February lach 3 lach 7 tukufunani ku kwa court ya ku pa zomba general parliament icha ndi mukhale ready azungu amenewo acharity privilege ndine now zinatu pomponda tine zotuluka kupita kunja ai ndi sie ni mmene ndililimu zimene ndikupanga mkati mu zikundikwanira moyo wanga kusangalala
muli ku prison
mmene zotuluka kupita kunja ai ndeya jana uza prison ili musamvere zimena kunena iye yose chifukwa tikapanga chonchi mana injeni anthu amene watu kumatumiza sokunja ndira tisanu lijala kwano mama wako kufuna no kupita kuvala nisi izi ndini kuta bwanji mukundu
nanena kuti sindi kufuna
mukundalia izi tukunena sefe officer in charge kubwera limutipatisa mlandu ndi mlandu ngati awane na kuti mupite ku court inyo musapite ndi mlandu ifa prison tien falani zimezi kuma mine ndi mavala popita ndati ya koti ndi mine nanduze ni utindi pedwe
yes
ndi koti yomwe kundi itana ndi katani napita kumene kuja kuono mine zi ntuzi judge yo wankazi kuono wa DPP ya mine analipa mine poyo ndi waku mpoto kuchosha kwa mbili ndata hapa beta ndika nangu kana kuta ndombele
mungu kala kukuja
kusiana ndi
kubwela kuja
ya yambika nkani ija accused ndalo wa mbox muja timaenda unyolo wa manja ndi miendo
ndi miendo
andi masula zonsezo kuika apa ndalo wa mwakizi box yayambika nkhani secretary uja akuyamba kuwerenga mlandu uja akubwera wa DPP uja kufotokoza zonse zijankhani yonse kuifotokoza fotokoza wasiya amba kubwera maloya angaja anayamba kulowa ndi Tom lawyer wa ku America huko kulongo sula mlandu uja wa kulongo sula mlandu ndi kumacho samu chimozi chimozi chimena kumunikira judge uja kuti taona ndi pa section ya kuti taona ndi pakutipo zimene sizi kukwanisa kuti mpanene yokha mundende ndi watuluka amene uja wabwera sawina kena kwa wa legal head onse wamalankhula chimozi mozi koma chimene china ndidabwisa ndichonena kuti amene anaza ndipereka ku prosecutor waboma uja muja anakalankhulanso zondibakiranso inenso ndini madabwa kuti uyiso akuyankhula zimene zibwana
unamukumbukira
namukumbukira
anabweranso pauchina
ndikumuona zimene akulankhula ndimupa kwambiri ndi
uyu andiwonongera andiwonongera
kundilankhula chonchi apereka mapepala jakwa judge judge ndiamba kututumuka ndati azimayi nthawi zonse ndiwolimba mtima uyu andipweteka uyu judge chowerenga nkhani uja kenaka ndiye akuti mmene ndayionera nkhani yonse koma nditamvanso mbali zonse ziwiri uyu mmene akuonekera mu bambo anga akuchepa uyu ndi wamkulu ndi bambo anga so kukhala mundende zaka 24 munthu ali mundende zachoka polanga kufika pakuzunza komanso nthawi imene uli 1991 amalowa mundende ine ndikupanga za law ndi ku school so pano sindikuonanso chifukwa choti nkhani ndingakambe mtundu wina uyene wakhala mfulu kuyambira lero pamene rumu yonseyo kusangalala kutani kumene usamvesa kuti akuti yana anthuwa ndimaona ngati ndikubwereranso mu unyolo omwe uja ndizipita ku prison ndi chifukwa chii ndinakhala paja atulukani mmenemu ino satuluka kuti ndiyimirire kukanika nzeru mutumu osabweranso ndiye mwamwayi anabwera kundidzutsa muja kutuluka tinapita ku prison ndinakatenga prison discharge azungu aja anandiza kuti ukhala 3 days tili nawe kuno usanapite kwanu ndiye ndinakhala nawo omwe uja kuchawe kucha basi kumadya omwe ndigulira zakudya kukhala kumene kucha kenako anandigulira foni ndiye ndikuti chani chifoni ndati sinayione chibadwire ndati ine foni mmene malowa mundende kulibe foni izizi sinaone kuli mafoni ndi masi ene ndiye timachita ujeni suna ichi chine sinachigwire chiyambire akuti basi akuphunzitsa nzako panopano zipita kubalaka ndiye kubalaka kuli mkulu wa missionary timati Father Gamba amene so ndi mkulu wa prison inspectorate amene wakhalaso wakumangisa ndende zinazi ntchitake iye ndi imeneyoyo ndiye atabwera akamabwera ku ndende kucha amandiona kuma ndithandiza mabuto asobo chanichani ndiye kukhoti konkuja ndinamuimbira foni kuti abambo anditulusa sopano akuti bwereni direct kuno kubalaka musafike kumudzi mufike kuno nditatha 3 days kuja ndazunguaja ndinamuza kuti sono ndikubwera kuti mufike ku prison fellowship ndinakafika ku prison fellowship kuja nandirandira ndinapeza kuakaidi ena amene ukaidiwawo unatha akuphunzira za magetsi zoyendesa gali moto zotana akaidi akundichinga mine so nanga sini makhala nawo limozi
unakumbukirana
ndinakumbukira
ulipo iwe
basi nthawi yomwe akubwera nzungucha Father Gamba ndiye akundiwuza kuti iwe uzikhala kuno kwa 6 months usinafike kwanu koma akwanu onse amfumu ndi muzi wanu onse tufuna kuno lachitatu tizapange homecoming ceremony ya iweyo ndiye iweyo ukhale kunoko koma tizi kupasa ndrama mwezi wina uliwonse chifukwa tikusiya pena pachoto zipanga zina zake tione mutu wako kuti ukutani zaka zachuluka ndiye ndinakhala kuja ku prison fellowship kuli chapelo imene iliko ndiye ndinali ngati chaplain opempheresa mu chaplain ijeni chapelo imeneja kumapempheresa kumathandizanso kuma skills yena ndiye nawo ndiye linafika tsiku loti bambo Father Gamba anatumiza magari moto kwathu kutenga mayi anga mtundu wanga wonse mafumu ndi zina zonse kubwera kuja kunabwera atulankhani amitundu mitundu ayu Malawi human rights Peter Chisi tinali naye kumeneko zimene zija zachitika ma speech ya onse amena nankula mfumu inane na kuti ine ndi mfumu wa muzu umene munthu uyu akuchokera koma ndikusimikizirani kuti mmene munthu uyu amachoka amamanga ndili standard free mmene amamanga munthu uyu panopo mmene amati wabwera nkhope yake sinimaiziwa soti amaoneka bwanji ndi otani kwani mangoziwa kuti kuli munthu ngati amene koma amamanga ndili standard free pano tandiona ni mutumu sopano tinemvi zokazoka ndikusangala kwambiri kuti ndamuona komanso mbali inayi chisoni chikundigwira kwambiri panopa ndamulandira kumuzi chita chilichonse kulibe chovuta chingaoneke kwa yeye komanso muzi wonse ndi umenewu umene wabwera kuno kumulandira munthuyo ndiye zinali zinthu zoti a newspaper ya nationi kuti timati ndani amene acha onse kumene kucha kunali atolankhani ambiri mbiri
yes, yes, yes.
Ndiye nukuchokera kwenye namba kukhala ku prison fellowship. Sono Father Gamba ananduza kuti chimene ndipange ndichoonena kuti iweyo kuja umaphunzitsa kunonso ndikufuna ndikuike ku school ziphunzitsa nawo ndi kuli Cecilia Youth Center imene anaonso zungulira kubalakako amakhala kumeneko kuphunzira za mulungu zina ndi zina monga ngati samalimidwe azikula kuziwa kulima tisiyonse azakhala maofesi kwaphunzira za masewero ena ndi ena mbiri ya makolo athu zimeziya ndi anandika kumene kucha oti anandimangira nyumba kumene kucha ndimakhala kumpando umene wa Cecilia Youth Center taimene mukanabwera kuti mundipeze mukanandipeza ndili kumeneko ndiyeno nditatuluka mundendemo nambo panga zimenezo pa February 16 July chaka chotsatirachi ndinalandira phone ku prison fellowship mufike kuno a charity reprieve akukufunani ndi kuti mupite ku human rights kulilongwe ndimbo inali 3 o'clock kupita kuja kuti basi tieni kwa DC akuti muzipita ku Norway
ku Norway
ndati kunowe ineyo akuti mukuchedwa a DC asanaweruke mugali muti upita kwa DC inayo ndoti a DC akuweruka sitinalowenso mu office mafero anakangotengera mu office timalembera pa pagali
pa
lemba akuti zoti a mfumu asaine chani tituma munthu apita kwa
tikadinditsa kumene
kwa akakonza kwa mfumu inu basi mawa 8 o'clock akufunani kulilongwe ndiye ndinafika kuja mene makwana first 7 akubwera mzungu wa chikazi Kate pagali muntu who is Bison ndati ndine
ndine pano
akuti basikwera ntini kulilongwe tinakwera pa jopita kulilongwe tinakafika ku office ya Malawi Human Rights kucha kumene kuja naka saina zao zimene kuziziwa tapita ku immigration kuyamba imani hapa takwera ni hapa muli ndi ana ngati panga panga zonse zija ndi zimafika pokola anopena pake kuta izizi tapita ni mwamba mumukaonane ndi akulu a immigration chifukwa izi zimafuna kuti titenge ma process ena kuti zidusewu ndi tinakwera mwamba mja ndi zungucha kukapeza mkulu wa immigration cha kumene kucha ndi zungucha anatenga mapepa aja kuika pa tebulo ndi mkulu wa immigration cha atono mapepa aja ndi anasiya zimene amalankhula ndi anthu ena acha ananena kuti Bison Kaula ndiye kuti akuti uyu akuti Bison Kaula ndinu akuti akuwauza anzawo aja amene mucha akuti tinali ndi kukumana mwaka nthawi ku Blantyre koma nkhani ya uyu tinayikapo iwe anakuchita composite ndiye ndi kuti no is too much 24 years timakamba nkhani ya uyu ku Blantyre
yes
uyu nkhani yachitakamba ndiuchoka 24 years mundendeja koma with no composition
no composition exactly ndimafuna ndikufuse zimenezo
ndiye basi kufusa zungunja no ifetu kumutengera ku Norway tindi nsonkhano wa namba 6 umene wa dziko lonse lapansi timatenga akaidi amene anali pa death row kuti apereke maumboni yawo komanso tikulimbana ndi kuchotsa chilango cha imfa ndi uyu akufunika ku Norway posichita pompo ujanane nakuti kumpasa immigration akapange first
akamfasa muthandizana
zidi zoti ma process ena ndiye na
ya ye
akapanga first to it na zambiri ya uyu timalanga ku blanta pepa mpanga wakala kwambira nene kuchita composite raba sinezi makalira tapita kuja panga nagona ku capital hotel mama wa passport anandi kweza pa mapasi access kupita kukakala kuja kunduza kuti ikakwana 30 tikuuza panongo pita 1 week akuno zandi tenga tie kwandi sia kutafika lodge akuti mama ukwera ndege ulendo lawyer ukala ndi lawyer chimwewe wali go aid ukala ndi chairman wa Malawi Human Rights amati Justice Chonzi Chonzi Justice Chonzi wa Malawi Human Rights nacho kandi anthu akuda awiri kuno kwa Malawi Human Rights wa paralegal kupita nawo ku lawyer wa chizungu napita naye ndi mmoze wa ku Australia ndiye tinapita paja kukakwira ndege china jose ni majolo ya chirendo ni mambo sati rangati ngolo
eh mambo
ni majumele ni majizio
ati hapati oh oh chabu hapati te
eh cho sani phone zina ndi zina kuti mwike
hapa hapa
eh tabwera ni hapa
tataluwa ni hapa kuni keni
eh mpaka na tinacho kapa jaku kafika ku
kunowe
Ethiopia tina tenga Ethiopian airline kuchokera kuno kuja tinaka tenga ndege na mati ya ku Austria huko ku Vienna tinacho kupita kuja kujokera kuja ukafika ku London ku London sitina kone ngo kwera ndege no basi kupita ku kunolowe kunolowe kumene tina ka club sabata zitatu
wow.
Tikulowa mu nsonkano mene wa ukulu ku opera house chinyumba cha chikulu choti neso chibadwire sina chione timalowa kutsika kwera kulowa kukafika malowa ja ine nkuzoti panopata
atango ndisiya pano
basi ndizingo
niko pesa vogona pambali
wa
siningatuluke eso isindo zondalowera pano
kuvira kuti polowa pachatadzira pano osakumbukiranso ndiye zikuonesa kuti kutuluka kwanga kwa kundende kuno ndionetsera kuti Mulungu alipo ndituzona ndipo Mulungu amachita chinthu china chimene wewe chibadwire sunachione sindinali munthu woti ningakwere ndege kupita ku UK
ai
ineyo
ai
ai sindali
ankanera kunyongani
ine ndinali ntembo nalera kunyongedwa ndinali pa death row ineyo ndinalamulidwa kuphedwa anthu ataperekera maumboni kuti ine sine munthu soyenera kukhalapo majuli 12 ndikuvomereza kuti uyayenera kunyongedwa judge nkuvomereza ine nkutengedwa kaikidwa condemned section kume zisomo za Mulungu zimene zimachitika osati mankhwala mchananenera kuti kulibe mankhwala amene amatulusa munthu kundende anthu olemera ali kundende kuyena amangidwa pano ndionena pano chifukwa chani sangapeze mankhwala tili ndi anthu aku Mozambiki ku Zimbabwe ku Zambia kuti mmene mulibe asinganga kulibe mankhwala amene amatulusa munthu kundende
tipumire ndi nyimbo number 4 kuchokera kwa mulendo wathu mprogramu lero ya Cruise 5 a Bison Kaula ikhala nyimbo ya ndani
tandipatsani nyimbo ya imene ndimasangana nayo ndili mundende abale yakundirande Anglican
ndirande Anglican voices akuli nyimbo zanura mazifira kwambiri kundende kudalitsika nazo kwambiri kokonda kwa mleto wa tour lero program ya Cruise 5 a Bison Kaula a Bison Kaula mwakhala mundende kwa zaka 24 mwina uwo ndi mwai wathu woti timvetsetse za moyo wa kundende munayambira ku condemned section kena kwana kudzotsani kumakhala ndaka idiena poyamba manena kuti kundende siku Malawi yayi kuti mawu mina amatanthauza chani fasi koyamba kuamva
zombombire ndinayambira ku parimandi anikuti ndinayambira ku polisi custody kumene ndakhala ku 3 weeks ndikuzunzika kwambiri ndimameta ndevu koma zinafika ngati samona mashiro chonchi ndili mu custody polisi custody ntachoka kuja kukafika ku prison ndakhala parimandi sopano parimandi paja kufikira ndamangidwa ndakakhala condemned section ndachoka condemned section kubwera pa life sentence maonero kuti kundende siku Malawi sikutanthauza kuti ndende sikuti siku Malawi ya ndi ku Malawi komano moyo umene uli kundende ndi moyo kuti ndina ganiza zoti ndirembe buku naona kuti andimanga nasiya nafuna kuti ndirembe buku lofurukuza moyo wonse wa kundende ndenazoti andimanga ndingosiya koma kundende monga nsonkhano umwe tinachita kupiko ku hotelo tinali ndimwayi kuti a prison officer tinali nawo momo ndine malongosola kuti zimene ndilankhule pano ngati zizonama akulu a ndendewo anditsutse panopa
sanatsutse
koma fechoti ineyo ndili pa ubale ndi a prison ulo ndinatuluka ku ndende asilikali a prison andilera kufikira pano mene mudiona ndili ndi moyo 24 years anthu akufera kwankucha ku ndende kumwalira ku ndende kucha koma ineyo pa 24 years onse kutuluka kupeza kuti ndili moyo ndili pano ndimathokoza asilikali a prison sindimadana nawo ndichifukwa chama chama ndimva kuti sindifuna kunena chinsisi china chichonse chaku prison
chabwino anthu timanena kuti akuti akagwira ntchito yakalavula gaga akagwira ntchito yakalavula gaga kumakhala ti ntchito yakalavula gaga kundende kapena moyo wake umakhala utani kukati kwacha mpaka na dzuwa kulowa chimakhala chitika ndi chani
pali magawo angapo pali monga mukapita kuzoma central prison mukapeza kuli section imene amati first offender yard kumene kumakhala anthu amene angoyamba kupalamula koma minor cases milandu yache usikhale kulikulu yayi yaing'onoing'onoyi ungoyamba kupalamula ali ndi section yawo
mukati ing'onoing'ono ndengati otani
kuba khuku watentha maudzo anzake angomenyana ndi nzake wamuvulaza mwina wamenya nkazake wamuvulaza timilandu ngati timenetu
okay.
Ndi timilandu toti amene aja amatenga kupita nawo kumakalima kuminda kuja ndiye kuminda kumene kujako ndikumene kumakhala yakalavula gaga chifukwa kumakhala di kulima kuti alime yeye kuti adziwe kuti akulangika chifukwa chani kalavula gaga tsono pali milandu ina ikuluikulu monga anamanga 60 years 40 years anapanga za zikulu zikulu anthu ngati amene aja ndi anthu oti ku maximum ali ndi block yawo timati b block yard ndi chibloko cha pansi ndi mwamba kumene makhala anthu opalamula mlandu ndi akuluikulu timati ma notorious yes
notorious criminals
ii ma notorious criminals ali kumeneko suno amene aja usalotere kutuluka ife kungoti kungoatulusa panja salowaso akoza kupha ono serikaliyo salowaso ndi amene aja amakhala ku b block amangokhala ngati amagwira ntchito ndiye kuti mmene momo a prison anapanga nzeru yoyika maskills ena ndi ena kukasoka kuotcherera kukonza magalimoto zina ndi anthu opsha ngati amene aja amapita omwe akapanga zimezicho akapanga zimezicho ndikulowa kwina kuwapha mituso kuti azikhala ujeni bize ndi zimene zicha ndiye kuli ena amene ndiyoti amilandu yocheperako kapena ali pafupi kutuluka kuti azipita kwawo ndi amene amakonza panja pa ndende paja amagwira ntchito mmaofisi mja kukilinakilina mwe mja panja pa central prison pali ma garden angapo pali garden 1 imene yang'anizana ndi central hospital kuli nthu chichimanga anyezi china chichonse amalima akaidi amenewa chakufupi ndi kwameku kuli garden 2 kumene sukuli ndiwo chiwanga za masamba zambirimbiri ndino zimene amagwirano ndi anthu amene oti ali pafupi kupita kwawo koma amene anamangidwa kwambiri sagwira chinachonse mwina mangokhala sa alibe mwayi yoti amthuluse koma ena ndi amene amapita ku hotelling carpentry njinga za opunduka apoliyo aja amapanga ndi akaidi amenewo
popeza timakhulupirira kuti anthu amene amapita kumene kucha amakhala zigawenga kapena anthu opulukira anthu ovuta kumakhala zisawawa kwambiri kundende chifukwa ndikuona ngati ndi malo oti ndiye kuti tundewu ndi deyire tu muzikhala kuleretsa ndewu kapena anthu akalowa kumene kucha moyo umasintha zimakhala bwanji
kundende ndikumene akaidi aja akalowa kumene kucha amakhala ngati amayi mmodzi inunso mukhoza kudabwa kuli zigawenga zoti zinapha anthu zina zimaba ma criminal manotoresa chalumene kucha owopsha aja koma simukaona kuti akumenyanako ndakuza ni kuti kuli cheche
ehe
mmene mujama criminal jama wina mukapeza ndi mbusa wa Anglican
eh
wina mukapeza kuti ndi mbusa wa CCP
akupanda mawo sali masewera
tikalowa kunenda kujamala mulo ndi kuti tiyenera kulowa 3 o'clock
eh
kulowa
musewa kulogona
ndi mupite 6 o'clock mukamva serwena iliyo seni nyimbo za Mungu zokazoka kulibe kumenyana kuti akaidwa kokoka kumenyana
ehe
kulibe ndipo akaidia makondana kwambiri serikali mmoze kungumenya kaidi ndiku kuti kaidi uja uwavula mumva kuno zodiac
eh
kuti zasokonekera kumene kuja kuma sokonekera kaidi ndi asirikali aja chinde uchopya pali chaka cha china chake ndili komweko sindi kunena zambiri za ujeni zinavuta akulamula maya atwacha anaza tulusa atalamula kuti akaidi atuluke ndi anaza tulusa mozi wachibale wawo kwawo koma wakupha munthu ndende inasokonekera kunali kumenya na asirikali ndi akaidi
watuluka bwanji uyu uyu
kunafa akaidi angapo asirikali kandi angati amana vulala ena kusira tunchito muta sokonekera mundendemo koma ena amanduza kuti kuzodia kitatumiza uthenga umwe kuti mwakuti sizinali bwino ndende inavutiratu yonse ikangoti akaidi ndi asirikali ayambana
sima ka mkonda ya masewera yaye
mpaka nomuna pa maka 3 days asirikali a prison joso gramu chito muli apo emufu si anthu ajambiri ndione nakuta 6 days ningaimalize munthu oti ndi 44 years bora ningofa
chichitike chichitike
eh ndi amalolera iwacha kuti chichitike china chichose afe koma no makhalidwe taiza mbiri mumakhala kwa iti akaidi ndi asirikali aja ubale waukulu ndakuwuzani kuti inali bridge
yes
iye akaidi inayo ndende zonsezi pamatheka kuti akaidi achezavuta kwambiri asirikali aja kundiitana bwanji akaidiwo ati akaidi wakuti ndiwo zona ndolo atopa nazo akuti akhala akudandaula kwa asirikali wa kitchen sakuathandiza nde apapa nchifukwa chake ndiye kuti suna kufika pomagenda miyalo kutande ati yayi sopano apapa mmene zililimu tingochita plani nditenge akaidi amene akusogola zimenezo atatu ndibwere nawo tikambirane nkhaniyi ndiyochepa ama ndimvetsa tapanga zimenezo nde ndikapita ndimazoti mkati mwamavuta ndi uje ndi uje ndi uje ndi uje nde ndimatengera tiwe tabwani kuno mukuziwa sitinga wine ife ndi akaidi tilibe chida na ndolo tikudya ndife iwe tieni tapitire konko asirikali amenewo kumbwere kundizoona kumeneko basi nde ndiyozati anyamata tikangokambirana nawo anthu acha fanja ndi asirikali amene akutisunga ifeyo tikati tidyere nyama chifukwa cha mphamvu sitingati ndiye timapita kucho kakambirana nawo bwinobwino aja kuti atikusindirani tiyambobwesa nyemba nkhani yati
basi
mwaona nkhani yati ena ujeni a mablanketi avuta abwana mablanketi anthu mukumva kutokotwa mkati mablanketi atikonza ndinali ngati bridge yokonza zimenezi
ndimapasa kuti atikuli luso loti anthu amathopa ngati zinthu tina tachilendo malingana ndikuti nangasimwina nthawi alinayo yokwane kuti akhoza panga zimenezi akuti anthu amapanga mwina ngati even marinyi machana ena ikamandiuza zimenezi akuti kundende kucha musamangoona chonchija kumene kucha kumatuluka zinthu zomadabwisa kuti zimene zisatuluka mundende momwemo wapanga bwanji chinthu chimenechi munthuyo
ndizoona marinyi amene amapangidwa mundende sindikhulupira kuti kunja kunoso angapezeke
eh
ayi amapanga chijamavala meya
ehe
mukuchikumbukira
inde
akaidi akupanga zimene zicha
kuchipangira mundende momwemo
mundende momwemo akumaumba zinthu zicha zidole zimene amapanga anthu zicha zikupangidwa iwo kupanga za doti kuchipanga cha doti ndikupentapenta mmene mulilimo wangu kuyang'anani akapanga chidole cha ndizonse zimene mwavalazo akuimikirana kuti taonani muoneka mmene mulilimo akaidi akupanga kundende zimenezo
tsapano kupatula kupa izizi zimene zimachitika zabwinonse komanso ndimamva kuti kumachuluka kutambwali kwambiri ku prison ena amandiuza mwina mutitsimikizira bwanani musanenesa kuti ya ine ndikugwira ndi a prison uchen akuti umbava wachuluka masiku ano maimba mafoni kumanena kuti mawina zakuti ayi takutumizirani atemane mfoni mwanu iye aitatetatete ati zimene zichamachita ndakaidi oti akusowa zochita kuti ali ndi nthawi yambiri oti akhoza mpanga zimene zicha ndizoona kuti anthu amatha kumalumikizana ndi zigawenga kunja kapena mwina ndi anthu ena kumapanga umbanda ali mprison momwe
zimenezo ndizona koma sikuti ndiyakaidi okha kupanga zimenezo ineyo ndiri kunja kuno ndazitulukira kuti kwambiri zikuchitika kunja kwankuno osati mundende mucha mwawina mwatani ije ndinatumiza ndrama ndezafikira ku nambala yanuyo zikuchitika kunja kwankuno osati mundende mucha
koma mundendemo zimachitikaso
mundendemo zimachitika sopano asirikali asanatulukire zimene akaidi akuchita koma pano pa masecha pafupi kulanda china chilichonse ineyo zimezo ndirinazo shuwa chwaiti masecha amene machitika mundende si amasevira timavula kukhala naked kutuluka panja ate facha nchitidwe wamafoni
kutuluka lesa atuluke panja ali masecha
nchitidwe wam ukaidi ndi wopsha kwambiri kukusechani pamenepo apeza kuti sazi kusechani mmatumba kugwira umu koma chinthu ali nacho
osachipeza ati
osachipeza
arachibisa pathupi lake lomwe
ali ndi njira zimene iye amapangira kaidi ndrama olo 5000 akhoza kukhala nazo ine kumvula kusecha osachipeza koma ali nayo kaidi ni munthu wopsha sono asilikali a prison aja nawonso akafuna kusecha anadziwa kuti tikufuna kutenga mumafoni komanso ena amathakulosa piston akaidi aja
futi
amathakulosa piston ali ndi njira zawo zambiri akaidi zoposaso asilikali ngati kuli munthu wopsha kwambiri ni kaidi kukuwuzani kuti umu mwathawa kaidi 25 koma atulukira pa bola ling'ono ngati apopo inuyo simungamvetse
kuti wakwana bwanji pamenepo
akaidi atuluka pachifukwa chani akaidi ndi wopsha ndi zambiri ndisa nene panopa komano nkhani ya mafoni munena tu utambwali mundende wa akaidi ayi kunja kuno ndi kuli atambwali 100% kusiyana ndi akaidi acha ndipo zambiri zimezo zichokera kunja kuno
inuyo abaisoni mkungu abisa akaidi aza chifukwa ena unena kuti akaidi amathanso kumapanga ubale ndi ma order ma prison order aja kumalumikizana madilu pamene paja ngakhale ena akuti amathampakana kutuluka mprison muja kupita kwagona kunja kukayendayenda kumene kuja kushalanganda kena kubwereraso kudzalowa mimi anthu osadziwa kuti munthu anatuluka ya
akunama limenelo ndibodza sirikali amene amatitsekera tikalowa amasekera panja loko panja ndipo amawerenga kawiri mukamalo 1, 2, 3 mpaka apeze kuti rumu imagona anthu mwakuti pasileti paja akuchonga amene uja akamaweruka kuchita handova ndi zake amene akulowa nambala ija amatumiza ku 8 kurasi maximum tatsekera kaidi mwakuti ndende zonse amapanga chimozimozitumiza ku 8 kurasi kaidi alibe mpata woti angatuluke msero akagone panja ndi abwereso alowenso msero sikundendetu kumene ndi ku school boarding kapena kundende central prison ni mageti angati ngati munayona central prison geti yoyamba kutala kucha kuli geti kumene kucha pamakhala asilikali ni futi zawo pamenepo mukalowa pamene paja ungoyenda kuti mukhoteno muwaya wa prison pali geti pamene paja mukapezaso asilikali pamenepo mukangochoka kuti muzilowa mu prison pali geti swapa mupezaso asilikali amati akusegulieni pamenepo kuti mukatuluke mulowe kumene yati kuti mulowe ku mabloko akaidiyo pali geti swapa pamenepo asilikali swa kusegulieni pamenepo kaidi angaduse pati zimene zabodza
mchitidwe wogonana amuna okhawo khani mapa kuti ndi waukulu kwambiri ku prison mama makaifa yoti anthu amakhala kuti mwina ena asiya mabanja kunja ndi amakhala kuti mene muja thupira tentha kuona kuti ndipanga bwanji ine ndi akuti makhala maubwezi komanso makhala kupalana maubwezi mene mucha kuti ayi ine mkazi wanga ndi uyu ndoti akamatero akuloza mwamuna nzake ndizoona zimenezi
zimenezo zinalipo koma pakali pano siyoncho zinalipo ndi zimenezo zimachitika koma pano pamene ndakuuzirani kuti china chichonse mundende chinasintha ndakuuzani kuti azibusa akupempheresa amenemo ndiye mundende momwemo
ezona
anasintha zinasintha zambiri kale chipo chita akaidi amangokhalamo mundende mucha ambiri anali osaphunzira ambiri anali oti olo kumatchalichi za mungu saziziwa kuwa pakali pano ambiri form 4 kuja kumatenga ujeni kumapita ku college kuchoka mndende
mumu simezo ndende kati kuvadi
ndi zona zimenezo kuchoka mndende mumu ndende kuti kukaganizidwe kakaidi panopo kana sinta mndende
kuma maiko yena amakhala ndi mwayi akaidi kuti mwina akazi awa akhoza kubwera kudzayendera kumene kuja kupita ndithu pakamalo choncho kuti amasuke pamene kukoka nthawi ena koma kumala kuna zimachitika zimenezo
zimene sizingachitike ndipo sizizachitika zina akambidwa mzaka zingapo zapitazo kuti zichitika ndi ofufuza kuambira nane kuti no akaidi tikuwasunga muno bwino akaza watangwatengera matenda kubwera nawo muno tizivutika nawo so akaidi acha zimene sizachitike sizachitika mulayi muno zimenezo
kagonedwe kamu sero ndi mapa kuti sikantendere yaye sikuti ungamachita kugona ngati meno magonera ku nyumba mwendo wina uko kumatembenuka mene ufunira kuti kumachita kukhala plan kuti apa tikhaleyo njira tikuzani zimakhala bwanji
congestion imene
yes
ndinayikamba nkhani titachita msonkhano wakupiko ku hotel ndi ari privilege
yeah
ndinawuza kuti malo awo mwaona mundende akhoza kugona apa anthu 200
muchipinda pomwepo mmene mapangira msonkhano
ndimanena zimenezo kusonkhano mene kunali achina Samuel Tembeni ena ndiyena mmene momwe ndimawuza kuti chifukwa choti ineyo ndikunena molimba mtima faine ndikaidi komanso a prison ali momwe muno mwina andisusa zinazi condition mmene mundende timakhalira munamvapo kuti ena anapita kundende basi ziwalo za feratu kutani ena anapita ndakha ndikulandiratu ine sindimatchula maina
yes
otchuka kunja kuna amene otchuka mundende mucha ine nkumalimbikitsa mtima kuti chimene mungachite apapa mungopeza njira ine kuti mpeze bero msanga munomwe msakhalitse ndi mmene akuonera timakhala chonchi kugona kwa kundende simungagone mmene timagonera kunja kuno ndi kuti mutu mmene ndayalamia ndizoti mutu wawina uku mapazi achale apa wawina uku kuti tikwanire pamalowo ngati mupeza kuti mphepete mu mwagona anthu ndi kuti amene anabwera kalikale koma malo ake ndioti akungogona chotere rumu imene mwalo anthu 70 ndi rumu yoti kunja kuno mwina mukhozani yoganiza kuti mukhoza lowa anthu 15
koma 70 amalowa amene
amalowa
nkugona
200 kuzomba kuli marumu ogona anthu 200 kuyamba kuwerenga pachawo nthawi yoti lock up 1 2 3 4 alowa akalowa amene ajaso muli nyapala mkati mwa awerengeso kawiri akawerenga basi kusaina congestion ndiye ilipo ndipo sizatha mmene amaima nga central prison anamanga ndi atsamunda mukugona anthu 800 central prison panopa kuli atsamunda sungati
ayi
koma ili over anthu 3000 chakuti
ndende yathu 800
Central prison panopa ili ndi anthu 3000 chakuti amene akugona mmenemo sikuti aonjezeramo so masero omwe anasiya oxygen atsamundawo domazi prison anasiya ndi atsamundacha koma panopa ili chonchi chifukwa chani zili chonchi population sopano anthu tikuchuluka tachuluka opala mlaso achuluka sizingatheke kundende kukhala kopandako congestion sizizatheka
chakudya chimakhala bwanji ndimamva kuti kundende madya kawiri kokha ndizoona
sikuti bwa kawiri kundende
eh
kamodzi
mm ah
kulibe ndende mene majesa kawiri komanso malamulo a ndende kamodzi
ndezi makhala bwa
tikadya kamudya 10 o'clock ka 12 o'clock ka 3 o'clock ndiyo mweyo simudya so ina yayi kundende ndipo ndimene timakhalira kundende
koma ndenjala kuti makuntha osati masewera
zinthu zija ndinaziona kuti mavuto kwambiri kunja kuno timanena kuti mavuto fanya kuti sitinaone achakuamba kutuluka mundende anabwera tulangani kudzafunsa kuti mukuoneka athanzi bwanji ine ndiripompo mukuoneka athanzi bwanji inu popeza kuti munali musero mukutuluka msero akuti ineyo ndisanamangidwe ndi masankha dzakudya koma nditamangidwa ndimadya chilichonse bora mimba angayikute mmene anayankhira chakuwamba chinapeleka phunziro kwa kaidi aliyense pano kuti mupite kundene kuweza kaidi zonene pako basi kumazima dia kamosi sekaidi zonene pako mbiri za tanzizicha kumazima dia kamosi chakudia chija ati gawira mwina muri kwa ntatatu mudi aya anthu awiriwa ina mzadi ya madzu mimba iso imazoya kukuta mimba chonchi kuja ndikufasa kumene kuja olukuta ayi ine kabichi sindija ine nyimba si kufasa kumene kuja timajena ndolo kumene kuja kobwe kuti kumene kuja kuma kumene nepasu kwambiri kuwapo sasilikali ya prison nditakuonesani chitunzi cha ine chimene ndikutuluka mundendemo simungakhope kuti ndiineso ya
onana ala kuone kuti muthu wabwino koma madye kamodzi pa tsiku
koma ndi madye kamodzi pa tsiku
timalize kunyeza kwathu adjusting to life out of prison ndimabva kuti anthu ena amafika pachapoti chifukwa yoti anakhalitsako anazolowera kumafika poti mwina sona ngari 24 years of course pano mwatenga nthawi ndithu mwina almost 7 years chitulukire koma munthu ukhala malo amodzi modzi 24 years makhati wapanga maubale anzako ndi watuluka uyambirenso kupanga so maubale ena kuti ena zimavula mpaka namapezeka kuti mwina akatulukaso kunja kuti amakanika kukhala mayobwe mwina tatunikirani pamenepo
kwambiri zimachitika ndi awati milandu tati ngono tingono chifukwa kamangu kukhala ngati ka system kawo mmadeputy muchomapi santhu mmakumba kutani kumadyera mmenemo sono pakakhala kuti ammanga amamangaso ti malinga ndi kamulandu kakeko nthawi yochepa ndi kumene kujeza kudya yangudya mablanketi yako kuja chani ndi akatuluka kuti azambenso moyo ujaso kuti azicha titenge thumba ili tikalisiya tipange maonangaso moyo ozunza kwambiri amangozindikira wabaso koma amene anamangidwa milandu yaikuluikulu sizoona
sangafuna kubwerera iye
sizoona ine 24 years ulugalo wa munthu siningangende sananamizira ndapa munthu ulugalo wa munthu pakumpanga
siningangendekhala ndi mantha
basi kungokhala no munthu kuti ndikhale nopewa ndipewe chani ndisikhala bwanji pano pa ndingakutsimikizeni kuti ndimakhala kubalaka kwathu pa tauni pokusiya center kumene ndimakhala koma ndibe nzanga amene macheza naye kuti ndachoka ndikupita ndikacheze khomo la ujen ayi
bwanji
opa ndikuwuzani komanso sindi mwamowa ngakhale foja sindisuta zimenezo sindizapangaso koma ndi zimene mapangasa namangidwe ndi zina mwa zinthu zimene zimampangisa munthu kuti alakwe ndanena kuti sindifuna kukhala ndi nzanga ndi zina mwa zinthu zimene zimampangisa munthu kuti alakwe sindifuna kukhala ndi nzanga sindidana ndi anthu abwera adzandichezere koma ineyo kuti andibwera ndikacheza kwanzanga ayi sindiponda khomo la munthu ndifuna kuona moyo wanga kumene watsalako kuti ndikhala bwanji ndipo ndinaziona ndili mundendeni mazoni kuti zimamulakwitsa munthu ndi chani chimampangisa anthu ambiri sadziwa kuti chimapanga munthu kuti alakwe ndi chani ndipo anthu ambiri amaziona kuti chilichonse chimene akupanga ndi chabwino ndichifukwa chachi mukumamva makashigetiwa zichani
tiwutikireni
alibe moyo wodzitsutsa kuzitsutsa kuti kodi ndikatere chotsatira chaizi chika chani amangoziona zonse zabwino bwino angonyenga mkazi wa munhu wake ayima pa njira kumugadira munthu kuti amulande chuma kaya ndi maofesimu ndirama zingopita ha ndikachosa izizi tipanga plani yakuti ndikapanga izizi tipanga osagadiza zotsatira za zimenezo sopano ife tili mundende zonsezo tinazizi amakashikitwa amatipeza ndikumaso tiye pamalakwikatu ndi pakuti pakuti ife ngati akaidi timadziwa chimene chimampangisa munthu kuti alakwe kunja kuno chifukwa choti mumakhala ndi moyo wachisangalalo kumangoenda magali mutu mu kumango mwa kutani dziko simukulidziwa mungazalidziwe dziko pokhapokha mutu akalowa ku selu prison muja ndi pamene mungaziwa kuti o dziko ili lili ndiye inu wake kodi takhani maofisa incharge itu apolisi atawamangaso atipeza kundende kuti abusa kuchokera chikwawa uko amangaso atipeza mundende muja
munthu wa mulungu
akuti
amavala kolala amene kuti
atipeza mundende muja kupeza ambiri amene ali tikaneza maofisi munde iyi supano chifukwa chake ndi chani anthu sadziwa chimene chimampangisa munthu kuti alakwe akafuna kuchita zinthu alibe break kuti ichichoka ayi ndichite break hai alibe break angopanga paka nakala kuti anthu amadziwa chimene chimampangisa munthu kuti alakwe ziko la Malawi libwinobwino
munga mulangize chani munthu amene ali mundende ndipo wataya chiyembekezo mwina ampatsa mwina inde pali minendo sengo mwina ampatsa 40 years 60 years inuyo mumakumana nawo amenewa munga mulangize chani mumalimbikitsa bwanji anthu otero
ndima pita mundendemo ndima peza ndipo ama ndipasa mwaya ya ndendewo kusonka na ifoto kuti akaida mandikonda kwambiri kuti tipite limozi ku Central Prison jamuona akaida mandikonda onse abwera oka tili ndi ground lalikulu kuti vati meni ati kumene kucha ama sonkhana pepacha panchewo apa ndimafika ponse uje ni chilimbikiso chimene mapasa chonena kuti ndiyangati akundiziwa tipakuziwa kaula tinoti okay mlandu wanga mauziwa chigamulo changa machiziwa kuti akandinyonge ndipo ndinali konyongedwako kuyembekeza kunyongedwa panoto ndikuuze ni ndichokera kwathu nyumba mwanga simungakhulupirire kuti zinthu zimasintha simungakhulupirire kuti mulungu amasintha zinthu mwina mulungu amakutaya dalo ufike pa mavuto kuti dziko liphunzire kena kake inuyo nakumangani 40 years 60 years muli apo ndi mwataya chikhulupiriro mugenze kuti mufera kuno muphunzire pa ine inuyo simufa chaka chonchino kapena chamawa mumbwezeza muli kunja chilipo chinthu chimene chingakuchoseni muno chimene inuyo simukuchiziwa ine ndili kumaka kuja zoti kuzabwera zungu ku America kuzanditulusani kuno sinimaziwa komanso ndili pa rimandi ndakhandi kulemba makalata kulemba makalata kulemba kwa Attorney General kulemba kuti kudalima dandaulo usankidwa atabwera ma president kuzati chezera mundende mucha inayo ndi amene nali olankhulira akaidwa siacha ndi malira pamaso pa president pacha a president tiphe munthu lero mawa tizapheso sizingachitike tiganizireni ndimachita zimenezo koma zonsezo kuyesesa konse sikunateke kunangobwera anthu from nowhere kubwera kuzatitulusa ndiye ndimalimbikisa kuti chimene chiza kutulusani inu chilipo musagive kuti muli munthu fotezi ndi nambala imene itainu muzingopemphera sikulina muzandivomereza
ena amati anthu azinyongedwa ndithu chifukwa choti anthu ena amachita zinthu zosowetsa mtendere kwambiri uchigawenga uja wovuta munthu kumugwira wakapalamula kupha anthu mwankhanza kuchita zinthu zosowetsa mtendere kwambiri ndipo ena amakhulupira kuti anthu amenewa osamapatsaso eveninso life sentence kuti akakhale mundende mwa tingophera ati munthu ameneyi fa munthu uyu waonetsa kuti akukanika kukhala ndi anthu asakakhaleso ndi mundende umeko kumakaononga zakudya kumene kucha kumaka utani apite basi ameneyi
nkhani imene mweyambayo ndi imene ndinapitira ku Norway imene ku Norway kuli dziko limozi limwe linakanisisa kuti silingapange zimenezo Indonesia Indonesia kuti itapha anthu 60 mmene timapanga sonkhano meno maiko ena anavomereza chilango chakuphachwa anatsitsatsitsa komano Indonesia inakanisa ndipo ikuphabe mpaka lero sono kuno ku Malawi zona chikuvuta chilango chokuchokeratu chifa cha marubino amene akungophedwa chisawa ndi amene kwambiri aononga kuti anthu amvetse kuchotsa kwa chilango cha ifa timonera kuti kodi kumupha munthu ndi kumdula mkono amene angamve ululu ndani
odulidwa mkono
wophedwa uja
angase akangofa basi azivasa ululu wakufa
ndi chilango chimenecho anthu apha anthu 200 apha mitembo 200 ndi mukuwanyongaso 200 yo Malawi aluza anthu angati
400
mm. pali
koma iya awowo aphedwa koma awawa ndi anaitira aphedwa ndinangasiya aphanzawo
amene wawa aku save life sentence iwa mupite ukoko ndi amene akumanga mphete mukuzine nazo
koma anthu amanena kuti zimene zimalankhula 40 zinakuchitikireni munthu atatu wakuphera mwana wako iwe ukuona sungakhaleso ndi chisoni chonena kuti munthu amene akakhale moyo
ndiyetu chilango chimene tikuchinena ife couple punishment ndi kumuyika munthu pa life sentence kwawo azizoti ine kwathu ndikuzomba kwa jali kumosa pondako mpaka umakalamba kuzomba ku maximum kuli ku old age home kumene kuli adult section iniyo kuti mupite kumukozolira misozi mukapeza nkhalamba zoti angozitenga zikungozikanda kuona patali anasiya kuti apite ku toilet akuchita nyamula pa manihole apa kumapipa pamene pachakhala akaidi omagwira ntchito yosamala nkhalamba zimenezi mpaka zizafe zokha chilango chimenecho panopa kuzomba kuli adult section akaidi kuti analamulidwa ina kandi 6 days 40 years ina life sentence kumene nde akalamba nde achoso kuja aika ku adult section ku adult section kuja ndi kuti kumene kuja akusamalidwa mpaka na afeka malume ndi chilango choposa kumupa munthuyo munthu kungofa zathera pompa fa munthu uja wafa olomumuzi mtematema olomumoche sanga neno timayo koma munthu wa moyo kundende akulira anthu ganza kuti kwathu tine ndikuchitika kumano ndinalowa ndili nyamata ndiye ndikufika ukalamba chonchi ndilephera kuona patali kungokhala kwa iye mundende moyo wache onse ndi phunziro kwa anthu ena adera la kwaoko phunziro lina kusiyana ndi kuphako kupha si phunziro palibe chimene munthu waphunzirapo koma akakhala ali mundende ndiye kuti akupereka phunziro kwa anthu ena sangapite kwawo olo atadwala bwanji komanso mundendemo amene ali under 50 ndi amene ni wakugwira ntchito za mitundu mitundu mene ena ndi azibusa tikunenawo ena ndi azibunzisa sikulu imene utimati Zomba Mountain View Schools imene ili kuzomba siku lina inatula nkhani mizanguenda mukaone zodiac ndi amaifuna kwambiri kuzomba ku zodiac
oh
amaifuna kwambiri
kodi mmavera wireless kundende
kulima wireless democracy mulima ma tv
tv so
kwambiri
malimoti mmanja kumaone
kwambiri kulima tv kumene zodiac kuzomba ku ilipo tv zodiac achina mary fachu guduli franki cha khazacha ajoadi chani chani
madziwa ndithu kuti kuti
kuli kuti madziwa onse kunoko kuti madziwa onse amenali ku
timalize ndi kuyeza kucheza ndi Bison Kaula ndi mafunso angapo amene ndinafuna kuti ndingokufusani kuti tione kuti kodi moyo mwanu makhala muchitira chani mafunso amene ndikufuna mungondi yanga e kapena ai koma poyamba mundiuze dzina lanu lonse ndi ndani
dzina langa lonse ndi sindi sintha Bison Kaula bambo anga Kaula
kodi muli pabanja
ndili pabanja
muli ndi ana muli ndi ana ngati
ana ine ndinawo ndi akulu siyang'onang'ono ana wali ndi ana anzawonso ndili ndi ana 5
futi mudawombako
ayi
nkhuku mudaphako
nkhuku panopa ku nyumba kwangako mutabwera mudzachoka ni nkhuku ndili ndi nkhuku nkhanga kukutembo akalulu abakha ku nyumba kwangako
mbuzi mudaphako
ayi mbuzi sinaphepo
mudachita kondewo
kale ndili mwana ndiye zimachitikapo
adakuchita mkono operation kuchipatala adimiti adakuchita mkono
chibadwire adimiti andichita chaka chatha chomwechi nditangobala malungo kwambiri chibadwire sindalowe mchipatala
magazi mudaperekako
ayi
chamba mudasutako
koma mowa
mowa mudamwako
kwambiri
chamba mudzasutako nthawi ina yake
panopa ndikuti ngakhale mowawo chosuta chita chiyonse ngakhale chakumwa sindidzapanga pamwe wanga
mudakhaula nako kundendedwa mudaphunzira maphunziro aukali kwambiri
kwambiri ndidaphunzira chimene chimampangisa munthu kuti alakwe ndiye ndimachizemba chimenecho
munthu mudaphako
munthu sinaphepo nchifukwa chake anandithenga ndipitisa kucho kuti ndapha munthu koma ofufuza mwakuyawa anaona kuti sichoncho
mwanena kuti simunandile composition kapena chipepeso munakhala mundende zaka 24 anawunika mlandu wanu nkuona kuti simunene kukhala mundende simunene wandia chipepeso pamene
zona ndichifukwa cha wama ndifunsa za composition koma ineyo ndibe nayo ntchito composition kungokhala moyo ndili kwathu kubalaka ndi composition yayikulu
tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu komanso chifukwa cha tilongoso ya nkhaleni yanu a Bison Kaula tili ndi nyimbo imodzi yotsiriza imene tikuyenera kuti tiike ikhale nyimbo ya ndani
ikhale iliyonse koma yauzi alani ngomuya tayikana
alani ngomuya alani ngomuya kukonda kwa mlendo wathu mprogramu yalero a Bison Kaula amene amatulongo soya zambiri za moyo wawo. Kufika nthawi ina Job Frank Chakaza ningoti tsalani bwino.